Durega kuri look like umuhungu ntatinya kuvuga ibyo yambarire kandi umuntu unge kubandira ndabimubaze ndafise impamvu ngira ndabimubaze ko kimwe cyose ndazi igiciro cyacu bergise umenze tucha tujya muri gugu hanye
kwanza ndakubaze ikintu kimwe urabona ijone hana ko yajanye ni ijone urabyumva
I'm going to go to the house.
Gituma barinda kiko nshuwa kumva kudashuwa kuba uriho utidatinya bel cris chikintu cyose kiba gikomplexe isaha amaherena gourmet nani chenet biri kumwe
ariko jaro amatwa sumira rwose ngo arebe me butiza ben
jewe umuntu aje umuntu aje kureka kintu natijije nzotanga amande na mana yivuze je home hari impuzu ibiho sambla sikubesha je wanda nzo kureka kiganiro nerekana impuzu n'ibya ton fils
bigira ibiciro byi
ndabizi be yego ni 173 gusa
ati wambara ngaha
173
ah berkis rega kwanza black arabantu bisoni bego turaba berkis
eh
arabantu bisoni bego turaba
yego ndabizi ega jina ja bafana abafana afise sabana gusa ndafise na papa abanyokuru munyokuru atafise na amenyo uzamva uvyo mbere mbere mara mefi
Isaac TV ho
Yes, 1212 bakunze ba Isaac TV aho mva mukagira merci beaucoup. Kuromeza kugira subscribe. Murabizi yuko every day imisi yose turabagirageza kuzana exclusive zitandukanye. Murabizi yuko je nicare kuri micro bari ibintu by'amateka bari ibintu byiza cyane. Ndagirageza kubazana utuntu dusukuye dusa neza kugira tuyage. Juma Jux kuri camera niwe aza kumarana natwe mwanya usiza kumarana namwe nukunda gusabye kino gano byo kureba kuvuga mu ntango cyo muherezo ibintu byose biza kuba bitesa biza kuba ari byiza cyane by the way uno musi ndagume numu entertainer niko bashya sigaye mwita abandi ati mze wa kiki abandi ati no ati mu boss ya ati numbaze byose uno musi ngira ndabiyage nawe uno musi impamvu gira tuyage nawe cyangwa impamvu nashimye ko je nyene nyifatira micro wanasima nkana mwinshi ku ntebe gira tuyage nshaka kumbaza utuntu twinshi cyane tutandukanye ibintu byinshi bitandukanye nabwo navuga ko kuri Isaac TV of course hari ibiganiro bitandukanye mwari murabona kuri nyakurana n'aba colleague banje so ibyo byose rero shaka ndamubaze ko abantu n'abantu bagenda baramaze ati none ngo ndambaza giza prima aho kahungu ni biki ko kamaze ko tuderanja ibyo byose rero jewe mu ntunge mu mburanye shaka mu ntiza amatwi amaso yanyu umwanya wanyu tumuyagisha ndafite byinshi kigira ndamubaze ndaza muri sa ko mumenya indani byimbitse wanashimara una video maze imisi trending kuri rezo sosio aboneka ko ari umu jeune ariko arakora ibintu like kuri Tanganyika ariko nimba yasaze nimba ariko araruga nimba ari ibintu nk'ibyo rero byose rero ndaza kubimubaza ko ndamuha umuco shaka menye life yiwe ubuzima bwiwe mu buzima busanzwe benshi baguma bamwitiranya sana ni Berry Chris ni sawa
safi
amakuru ya
fresh
jewe ndiwe tukari bwa mbere tufashe umwanya gura tuya
ni gya mbere ariko twagezeze gukora na irindi nani ikindi kiganiro cha collaboration trick mana fabulous ariko ndi jengene n'ubwa mbere
okay Berry Chris Nafuga kuri umuhungu wagiye uravugisha abantu benshi kuri rezo sosio. Kuri bisigure.
Bon, nibaza yuko nije muri ni nama nabivuze nije muri nimvyo ambere w'icitegererezo ngaha mu Burundi. Nije muri nimvyi abari nimvyi bose barabirako koma bashobora gukora umuziki. Benshi barazana na inbox bakansaba idea canke ideas nkabaha kuko je meze fresh bikagenda fresh ariko benshi bimwe biyumba nayo mpamvu nibaza yuko bategereza nyine kumvuga ko babona ati ujya muri nimvyi niwo adufasha muri kariyeri yacu. Yego.
Berry Chris tugende ukiyebuke byari ibintu byinshi kumenya ko ubwo je kenshi iyo nihaye initiative yo kubaza umuntu ndamubaza neza ido ni ido y'ivyo asanzwe abarimwo asanye abantu barimwo exactement abantu benshi benshi baragiye barabaza ati Berry Chris for surely ubuzima wekusoza muri social cyangwa se mu bantu mu buzima busanzwe ni kusanzwe ubaho ibi nyine uhora uvuga mu marge social ni kumeze Berry Chris turi kwesha
bon icyo navuga yuko je ndi serious cyane kujya nyine no ma TV online mba serious nkavuga ukuri niko no mu buzima busanzwe mvuga ukuri sivyo je nta muntu umwe tugiranira kibazo je ndisereye cyane n'aba ex banje barabizi nabijya ibona hari ibyo nakora ntavyo nabakorera benshi kandi ivyo bampora umva nce cheka n'umuntu ari serious
Alex we bagore
kwa ntabakora bijya ibona kandi serious
Okay sawa dispose ko tuturabwa n'abantu bakuze kandi baciye ubwenge bafise ivyo wabo bakora kandi batwubashije bakurikirana neza active bumve neza Berkris tuje igidonido Berkris ninde n'umwana wa kangahe mu bana banga
Okay Berkris no muririmvyi wa mbere ambari amena menshi no muririmvyi wa mbere w'icitegererezo Berkris no muraperi wo mu Burundi wa mbere mu Burundi bose barabirako hama Berkris ni umwana wa mbere akaba wa nyuma muri family ariko Berkris ni young bro of Fabilove muri family of course yeah
urumuto muto wa Fabilove
ego
kabisa kabisa marasa
navuze muri family muri JJ nyaye kwa mama na mama DJ nyene ndi vuka ndi single
okay bahaje bavye baba kuja urumwe
ego
na muto wa ofisi na mkuu
aba pikiretse ndafisa abandi ba nani banja ba abo tuvukana kuri nani kuri papa
Berkris ari
Nahe jeje
Waje amashure kaminuza cyanke
kaminuza nahe hebe yabakobwa bayige kora ko jewe ubu ndiko ndafocusinga no muziki ibyo bakuru bacu batakoze nibyo ndiko ndagirageza gukora nkora nibirenze kugira ngo mena mama zibendera mu makungu kandi mwako murayibona ko biriko biragenda fresh ubu barashimira abantu bo mu makungu bavuga ati big up twamenye Burundi kubera wewe aha abantu benshi baba America bambwira ati tuko turaza kuri aba wewe mbaba proud bambonye mba ati none kwa kwa tagomba kuri aba bene wacu bakidumu bande nabande ubwo bashaka jewe mugabo nibaza yuko ni bikogwa
Berkris abonyere ka kaza tugire ko arakaje mu cyo kuvuga ubunyene hari umuntu wese ariko arumva se shi uyu muhungu ni biki ngo kaminuza yahebenda
bayige hama nanje ndondere noti kugira nshobore gutora uwo nshaka none ni aguma ninga kaminuza hama atanoti wumva gute
none ni ari ari kaminuza juma jiksiriga kaminuza mwaka wa kabiri kandi ako
ariko nta noti andusha inaoti ya ndusha vram
none iyo uri kuravuga ati nta noti umuntu akurusha ubushaza kuvuga iki ubutunzi bwa bagaze
kwambara
bara ni bisanzwe wa nose
bwo kwambara ni byo wambaye ho wabiguriye ugiye mu mama magazine anga sicho kwa kwa tarishe promotion asanzwe ukagura ivyo ugura ukagura nk'itiri kwa 35 million ashobora kubona ko wahanye kwenge nabo mama muri kumwe bambara ivyo nyene mugaranje manza nkidunya nkafata tike indego ati umukr umuntu arahize
wewe patindi kubera kujya kugira shop mweruka
ari Australia
Australia
yeah.
amaja araba no turaho uri muri Australia tubwire quartier imwe gusa
je en fait ikintu kihari ni cyahe sinkunda kuvuga mall ku bintu nambara kuko benshi amaze gura n'ibisanga byinshi by'abantu bagomba kungwanya bagomba kunyambura imizigo amakanche ati iyo shane tutayikurya mugabo nibaza yuko right now imana igende kuri umuntu mitego niyo mpamvu nakunda kuvuga byinshi ngo mvuge karting ahantu ngurira exactly kuko nabo nyene ntabwo baba proud cyane ndiko ndabivuga cyane kuko babazi yuko ni ibintu bitangaza abantu benshi kuko ati none umuririmbyi agenda kugura impuzu hariya tuvise n'abantu babaririmbyi batanga gukora muziki kera bakigurira ngaho zande nande ku mashopping agiye atandukanye ariko akaba atagurira mu Burundi urumva rero ni ibintu byo kwishima kuko n'imana iba yaguhezaga ariko si n'ibintu byo kuvuga cyane kuko abantu si beze
ariko abantu bavuga ati kuri wewe umenga urishima cyane umenga uri hagarara ko cyane umenga uravuga ibintu bitajanye Berkris wishu
bon je ne difite confidence na je wenyene je fite confidence na je kandi umufana wa mbere wanje ni je wenyene je ari ni game ndaba numviriza nk'indirimbo yanjye ngo ati neje ubundi muri nimbyo bazoro nka ngaha muri Afrika cyangwa mu Burundi ninde
ni Berkris wose ndirimbo
zine je fite je ku YouTube rabe uzozibona nyinshi kandi zikaze gusa cyo navuga yuko novuga ko ibyo bakoze kare bene wacu cyangwa bashikacu mu muziki nk'abareka bagakora umuziki bikanga gushikaho bishitse right now ngo amasohera indirimbo bagomba abona ati tuza twara nko muririmbyi mu Burundi abandi bari ko barayayata
Berkris abantu bati bivanye n'ibyo uvuga n'ibyo ugenda urasigura abantu benshi bacabafata rezo sosiyo yuko wayihinduye cyangwa sama TV en ligne wayahinduye nk'urubuga rwo gushaka kwifinishiriza ko kwiryoherera ko like abantu baguha ama micro n'abantu menga bashaka nyine bagume biduriza ama viewers bivanye ku byo uravuga like abantu bakabifata ko ari kwiryohera bivanye na nuko batazi real life yawe musize Berkris abantu
Berry Chris wa mukanyosha.
Uri mukanyosha, mukanyosha kumuntu afasa amafaranga ya Berry Chris wowe nkuko bivuga. Kweri umva bibisona.
Ba mukanyosha ni bon cause umuntu wese aba muri quartier ashaka. Sinzi kurabona uzuba we documente kunzu ya Ricky Ross. Ahantu Ricky Ross aba. Ricky Ross aba ahantu wenyene ahantu mu biti umengana ahantu mu gahinga. Kubera iki ni arahashaka. Nuko nanje no bwa ati bientôt nigira kwibera mu Tanganyika. Eh rumba nkubakisha nkinzu mu Tanganyika je gusa sinkunda kuvuga plans zanje mugabane bazaye yuko soon bagiye kubona ibintu bigiye bitandukanye je simba nkunda hagiye hano unyiteze kunsanga ari hunsanga niyo mpamvu nakunda je mvuze mbamukanisha mugashyira kubwira ntuzenya ikota exactly quartier exactly
hazbara ha
ego hamenye wo twavuganye programa uje kuri programa yanje kubera ko narigeze kuba ahantu abantu bakaguma buzurana baje kundondera nkavyuka ari uyogoyogo rw'abantu ndamukora intro ndamukora entre kuri Facebook kwa kuri nani kuri YouTube kwa Fabio Vibiriko uragenda urahe hano nivyo bakwiye ko vyiwanje ko baba iboro hamwe tukobigumiza ko abantu bo bati no biti numunyakuzimu cha mama we nakubise microphone irashuha barazana mamazi baramemega ko microphone ya shuha hafi ya kurubeya no mobile niki
ariko
abari njinda bara ya petting of gyorege byinde kandi wanashimba bari ni vyafite gaje kuririmba bwati none change ko naye twaje kugeza turagenda gaje kuririmba bwati abafana bose bakanye umva sho yatanguye iryoshye
ibaze bikuruta abafana ole
jewe
kundirimbo imeze gute kuri hits zingara gute ufise
hakina abantu benshi
atarama interview zugumutre
ahubwo je nibaza yuko je batanye je ahubwo abantu batanye bahaje sindabazi
ariko ari umuntu akora rumiza nk'ibyo savuga ati je umuhunguru mukubita niyo mpamvu landry promoter
ya ariko yansabye kigongo ko yabonye amakosa yakoze
yaguhoye ibyo wabo
bon yabonye yakoze amakosa
arabavyise yuko mu bijya bintu mwabipa
tupangaje je ndafite na partnership na landry je what haibindi genda kuri wakanuze hii top tv na kini higani uzo sanga katari kiki ya razi angono kukungo vitariko ni wazayi uko ya sabi kigongwe kani nanji nana
nago hoiki
ya namo hoiki ya yashaka kumbugi vya shaka orke nanji mbuga ukuri kui wanje
sawa wakuzi wa Isaac TV na wivuze nini zaki nini tangurigano ati munu nge mumbura nye jeshi shaka unomu mungu je tumudada vure neza nuba tumusigure neza uwariwe ahunyene uracha umuntu akora kumviriza neza umva ko wifitiye confidence mugani wa aturiye mira kugera rwo hejuru cyane
kandi hano muririmbyi je wahari yo nkanga ibyo nabivuze kuri no micro
ariko ucumenga urukura basotora kugira bagira ico
bagira iki je kike yiki challenge ndaba hakiki je ko atamunana ninda sombya kumenyekana nga ninda sombya kumenyekana nga none sawa basi uvuga wo muririmbyi wo bwa muririmbyi je ndamwemera hama ucuze n'abafana bi wabafana bi hama tubaze very Christmas muramuzi mwumve ko batatu kese araba nafi indaje yatanze no bonduza cyane n'izindi abaduze jewe je cyo nababwira je n'umuntu nta sori ndirimbo cyane je ntabwo ubwo bafise je ndi zikindimwe jewe je hagiye mpora nkora na repetition muri chambre nababanye bakavuga ati wewe kweri kweri no muri Africa ntubona mu rapper mu
Berry Chris reka rero tugire ko duhe flows out cyangwa se ririmba gato basi omwesa rimbo ririmba nimbo rapa sinzi kugira umuntu ariko aratura kuno mwana avuga ati nukuri urya muhungu yemera mu byazi kabisa kuko rero navuga ati nubiga guma yeme indirimbo zira hazo tuzi vuga indirimbo basi zawe na zibiri
ni indirimbo iri ku miliyoni irenga 190 na irenga 190 na
indirimbo miro ari nsubiramo
indirimbo ngomba sohore isosoka next week ni indirimbo iri ku miliyoni 190 na
ni indirimbo twara mahera
yatwa
video ya
ego
ni video yakozwe ku mafaranga miliyoni
irenga 190 na just sinda yatora neza
ndindira kwanza miliyoni 190 na yawe
ndiko ndakubwira ukuri bro sawa wari ndiyo ndirimbo hama ni asoko zombwa ati bro utoshe ku minyani kire inbox cyangwa ko ari kigano cinye mu kamera bwati Berry Chris yatubeshe cyane yatubeshe abafana bavuga ati yatubeshe cyane yatubeshe iyo ndirimbo bro niko ndabikubwira ku bantu bari ko bayimbira ko
bafite
niyo video nzoba ntangwe gukorera me
video yatwaye miliyoni 90
na nayo mpamvu je nanase gukora video kwena goma mbona ama video bakora mu Burundi ari ama video y'uburofa je ndavuga ati je naho nkora ama audio ndabona mu Burundi nta muntu urinje numwe ari aragerageza kwamamaza ibenda cyo Burundi mu makungu sivyo huko twumva muri sport nze niyo saba yamamaza ibenda cyo Burundi mu makungu nanje mu muziki nje ndiko ndaryamamaza hari
yamamaza
makungu
amaja
mu bihugu bigiye bitandukanye byo mu makungu
amaja
Hose.
Hose. Tazara barakuzi Rwanda barakuzera.
Nibaza ndashobora kuba ntazwi nabantu bose ariko benshi baranze. Kuko je ndaronka feedback. Yabantu badone bati big up niwe muri imvyo wa mbere, nta nundi muri imvyo je nayinzi mu Burundi ariko niwe muri imvyo wa mbere menye kwikorwa vyawe. Bakambira uko. Ivyo mushatse na audio nzo yibonza yabumvisha. Ni ibintu bisanzwe. Ni ibintu bisanzwe.
My gosh. Look ya lo musi yanyishe. Reka duje kuri look ama duhera izi kiganiro ku video je ndari ko ndabona. Dore kuri look like umuhungu ntatinya kuvuga ije yambarire kandi umuntu unge kubandi ngira ndabimubaze ndafise impamvu ngira ndabimubaze ko kimwe cyose ndazi giciro cyacu bergise umenze tucha tujya muri gugu hanye
kwanza ndakubaze ikintu kimwe urabona iyi jone iyi joni ana ko yajanye ni jone uravyumva jaga ntanya no kuri jaga barimvyo jaga mani barimvyo ndo ne bagiki Bangwiki, gituma barinda. Chiko nshobora kumva ko udashobora kuba uriho utidatinya Bel Chris. Chiko no cyose kibagi complexe, isaha, amaherena, gourmet, nani chenet, biri kumwe.
Ariko je ro amatwasumira rwose ngo hari bime butiza Bel.
Jewe, umuntu aje umuntu aje gukoreka ikintu natijije, nzotanga mande na mara bivuze. Je home hari impunzu ibiho, sambla sikubeshe. Je ja wande nzokora ikiganiro, nerekana impunzu n'ibya ton fils. Ni ibintu byose mfise byo kwa.
Ngura impunzu umpira
Wapi? Umupira mushashu wa pauti. Hariho ikintu bita fashion. Fashion ziratandukanye. Nibyo nakubwiye ugurira ngaha, nushobora kumenya fashion gurirwa hariya. Mbere zi Diamond ko ari impunzi afise ngaha itabutse ku. Nawe ushobora ngo Diamond abaye impunzi itabutse. Ni fashion ni kikoze. Avyumva. Hari impunzi, hari ipantaro ushobora kubona ukabona umenga ni ya black. Ni yindi igugwa atari black cyane. Ugaca wibaza ngo ngira serutse. Okay, ntuzi fashion. Nabyo randi yavuze cyage. Ni impunzi ya serutse. Okay, ntazi fashion. Avyumva. Jewe nta muri ni je haba kwambara haba kuririmba haba kuberwa ha kyo cyose haba umuntu afise abafana benshi umuntu afise flow ikaze mu nta muntu ushobora kugupingana je
bigira ibiciro by'ibi bintu ndabizi be
yego ni miliyoni 73 gusa je vraiment nta kubesha ni make vraiment nibisanzwe je mpa namba n'impuzu zirenza ayo mafaranga ariko uno munsi naje nta nicishe bugufi kwera ko bantelefonye bambwiye ati nyaruka dukora ibiganiro kwera ko press conference iragetse nanasi ko duhahurira n'abapeti bari bahari nga kwa gisimba nkene ko tuhahura n'abapeti bari bose ahantu mba ndi ngiye kwera ko je simba show busy yanje ndakenera ko igenda neheze
ati wambare angahe
miliyoni 73
Ah, Berkis, reka kwanza black. Arabantu bisore bari kwaturaba Berkis.
Eh?
Arabantu bisore bari kwaturaba.
Ego, David. Ega jina ja abafana afise sabana gusa. Ndafise na papa abanyokuru. Munyokuru atafise na amenyo. Uzamva, "Uyi vyo mbere mbere ma Messi." Ero, ari munyokuru atafise na amenyo akavuga ijambo.
Ariko amarura yazi cyangwa urayumva? Ikaramaira atanafatika maboko avuga uko
ni no kora video y'imiliyoni 90 ni 90 irenga ama 90 ni 90 ama kare
final mawe rero na damu nduva ko mugira mwababane
ni damu ndiyo nkangi kije yo nkangi ishiki biento wanashima biento ni ama mahera raho tuzokwana na collab sihe tuzokwana na collab bro seriously
okay we got to go na kesi eh mukama wa ati
Ni ama mafaranga ati tuzokorana collab bro yansabye collab
ati Diamond ni iki
ni iki no je yo nkangishike araza ni pera fise yerekana nanje nzani pera fise nerekana aza ni muza fise yerekana
nanje ariko amaze kwerekana video y'ibirato bya fise
mucyo nakina kwigaye suri nanje nzokwigana ndavyerekana uko je ni navyerekana ni suri ko bari byose bacha bantu bankura ko umwikomo cyangwa batwa yo mpere tuke ku muti
nga ufisa nga
mbe waruzi impavu nase kuza ngaha mu gitondo kwera press conference ya kiraberanga nase ko tubona n'abapeti mu mwanya wose je aho mba ndi abapeti babahari bajya abapeti bari bahari eh
none ndakubaze wewe wabariye ngaha
naivuze
ah mvuze nti wewe kugira isunge amafaranga yose base okay sawa in short yakura
eh
in short
secret niho rero nuvuga ko je nkariye je nushobora kumenya akandi kazi
ni guma se muduga
keko ndafise umuduga ariko right now wabagiye muri garage ariko uri mukuzi ariko ndafise yindi modoka inzana mukurinda umuduga wanje kuva muri garage kandi umuduga nova muri garage naremeye ko nzoca ngira nti ndawugabira umuririmvyi umwe wo murundi azoba awukeneye canke azoba nyubaha kugira ibintu bigende neza
Berkeley nurigira urerekana like couple yawe like se umukobwa muri kumwe mu rukundo kwiri uracyari umwana
Jene baze yuko vya love ni inboxi love ni inboxi nabikubwiye je ko ndi serious naba ex benshi barabizi ko ndi serious so rero nibaza yuko one day umukobwa dukundanze umwerekana nzomwerekana nta kibazo
mu murundi murundi
bashobora kuba ari umurundi cyangwa ari umuzungu cyangwa ari umuhindi cyangwa ariko nzomwerekana ehe
sawa Berkeley mu gusozera ikiganiro cyacu jana yo video nabonye usa nuko degashe fatanya ka kajambo wavuze ati ngo je ngira nubaka inzu mu Tanganyika bisa nibyo wari kugira ibiki hajya gutanganya
bo
naka video ka treni attention Berkeley ariko araruga Sigeuruga ariko nabavuze ngo wasa
Bon je navuze ndakunda kuvuga ikintu kimwe nivyo nako ravuga ngo abaririmbyi ngo nshaka kubadugirako ahabwo ni bashaka kundugirako urya ano umuntu yafashagira look yanje mu mutwe kugira babone ko ari Berkeley and then akufata ibintu bibi abikore byitirwe jewe hakujya kugira umuntu yandika ngo Isaac TV kuri YouTube agaca afata kazera posting ibintu by'aba by'ibiterasoni kuri atukishe Isaac TV uriko avyumva ni nayo context bako aracha mu kugira mu kungwanya jewe muganga nta munashaka kugwanya ikintu imana yashinze nje ndumurimbye akomeye cyane umuhunga akomeye cyane umurimbye
azigerese
inkingi y'u Burundi
atwe ni warozi
wapi si jewe aka video mushake mu gashire ko mukerekane ntabwo ari jewe
kubantu bazikura bahaje niyo cyabona ko jema ko nabonye umengani
si jewe ndi ba nemu hamvi looking ngo ndayihindure kuko abantu bayo kwa bariko baramenyera je kanje si mundu umuntu amenyera mu buzima api ali
okay bakunzi ba Isaac TV je mumbabarire numiwe like namwumvirije no musore impamvu natumye ndamu yagisha nashaka kusa kumenya neza wariwe ko ibintu bivugana kabisa kuyemera cyane abivugana like mukwiryohera ariko je sinzi confidence ayikura sinzi ibintu abikura ariko ndibaza nibaza ko azogira hano barinjye bakwitwarira kuko cumenga urabagaya cyane
banyitwarira bo nibaza yuko umuntu wese arafise kuvuga icyo ashaka mu gihe ariko aravuga ukuri
ariko bari kwisumenguraga
wapi je washima abarinjye ndabubaha ndabakunda gusa mvuga ukuri kandi kuri kurababaza kuba je ndumuririmbyi wa mbere asumba bose nibaza ivyo nta numwe atabize mugabo kuba byo bababaza ni kwa kuri nyene kubabaza
Berkeley seka turindiriye ndirimbe yatwaye miliyoni 90 zirenga
99 zirenga sindamenye igitigiri rero vuba igomba isohoke
isohoka
isohoka next week yashobora gusohoka nka lendi canke imbere yaho
utayibonye kandi tuzogira
wewe posting
irimbanye
ni collab ariko ni secret yo yondirimbo yondirimbe yakubita pum wowe upanze inzu ukazumva nyene inzara kudodore ko pom pom sana mahera yinzu iyo ndirimbe kubise guzoma ngo nta mashot kironka iki ni cyo subira wanyu ruguru niyo mpamvu navuze ati abari nivyo bose bo baraduga ruguru bakava mu gisaga kwigisaga cyo kizoshye
wewe aho nyere kuri ruguru double je rindira aho nyere kuri ruguru double je nakiri ku ruguru lebo yitwa Billy Man Boy
nese mbisiga ko ngomanda baduka ne ega ufite abari nivyo bashobora kwari garagaza baratanga kwemera iyo bava Billy Man kugira ne baduga bazomenye ko bataranya gisaga
narigeze kwaka Arigeze kwa?
Sawa, mugabo ariko aravuga iyo bavuka kugira vuga bace baduga. Ega bagomba baduge. Indi ni misohozo bace baduga bari ndibose ndakubwije ukuri. Abari ndibose bose bace baduga ruguru. Ndakubwije. Si azi bataduze ruguru, je ndemeye gutanga amande. Ndemeye gutanga amande bataduze ruguru.
Batavuye ibujumbo.
Indi none yasohoka. Hagahira iminsi ibiri mubona abari ndibye bakiri ngaho ibijumbo. Ndemeye gutanga amande. None iyo jambo ngo biri mane bazanga bagire kubera iki? Kuko ubwo nimba bamvise abantu bayibabwiye barazindira banje kwirenze. Mane je gusa je ngo je hange nirawa nkavuga ati je nta wundi muri rimbyi nofana atari jewe nyene
bakuzi ba Isaac TV reka ngarukire ngaje na but ibindi reka tubirindire tubirabisha amaso but since bizo mvuga urumva yuko abantu bose cyangwa se abaririmbyi bose kuri wabona umenga nta kigenda man reka ndagushimiye
thanks bro
ariko yakapela ntora ndirimbo nyine washaka usohora iyo ndirimbo
nyine oh yarekareka muyibe sinobaha tubahe yindi ngiye put your hands aduze biganze yabumwana put your hands aduze biganze yabumwana cyangwa umusaza avuga neza kandi ukwanza ubivuka atakunyegeza na ofisi ubuhanza nguma ndakuganza shakubaze cenza niko ndabigenza aba negro ba makashi turi fresh koma mashi umurashi w'umujeshi umubwigwe na tash tashi test jeshi cyangwa fasachi ndabarusha kashi heavy bash ndabarusha kashi heavy bash abantu badahu
ebe just as a classic to subscribe like the share uno mugujeze mu zombira ku rusaka umusumwe ndamutohoze neza amazi ba kuri kubuzi babwiwe live sawa berkis duhari shira shira
jere twotsiba kwa je kwa abantu babagabo ntibatsiba ahubwo babikora mu bikorwa je nko bosho bahubwo mu mvumbure home ugasanga nibere nka boro ko bijama niyo nipowe gaje mu mabaza ni home mwahage zwala kureka home ngaba none inzu irimo kuzimu cha
umva je umva ari ndira kwa je dusozera je shaka ndabwiza ukuri jewe ngira ndagutohoze neza menye ubuzima bwa vrai real life rozo kubita yaza bisa bodyguard
jewe je no wanga tamu bodyguard fisi
ari he
bo hagiye nta mugenda nabivanye n'abantu tuba turi kumwe cyangwa ahantu mbandi muganzi ho ndigiye mu bintu bikenewe bibisaba abafana benshi na mugenda niyo mpamvu nakubwiye na se kuzanga akare kwa ko aba bodyguard banje bashwana cyane umbaje nk'ibintu by'ubuharayi cyane bibona ko bitabaguye neza usanga bari kwashwana cyane rero mba naha ko bashwana n'aba journalist kandi aba journalist ari abantu nuba
okay je nzo butoza ndabiyemerera urusaku rwa Berkis ndarubemereza wo mutoza neza ndabereke real life yiwe SK avuga n'ibyo cyangwa se abari kwa rifyinira ariko urumva ko abifitemo confidence dasanzwe so sinzi ko ari showbiz sinzi ko ari za showbiz tubwirwa na byonje nzi ko as a classic Juma Jux yari kuri camera bye
Isaac TV oh.